twagomba tubasabe ibituko turakora babikorere no mu makarite yabo babikorere naho baba babikorere naho bakorera hamwe byosanga ahantu hose hasa neza ahantu hose hasukuye ahantu hose hakadije twababwiye yuko bino bikorwa bizobandanya kandi tugomba tubikora iminsi yose keretse umunsi wa Mungu wonyine tugira akaruhuko tukagenda gushimira Imana.
Turabona jado n'umunsi mwasubiye kuramuka kandi mutera ibiti musukura igisagara cya Bujumbura. Ni umugambi uzokwamaho cyane nyimirije gukora nandi barabara yose.
Murakoze cyane, uno mugambi twarawutanguye kandi n'umugambi tutazuhagarika. Tuzobandanya gushika aho tubona igisagara gisa neza cyane kurusha nk'uko kiri uno munsi. Kandi gisa neza kurusha ibindi bisagara byo ku isi. Hama twababwiye yuko bino bikorwa bizobandanya kandi tugomba tubikora iminsi yose keretse umunsi wa Mungu wonyine tugira akaruhuko tukagenda gushimira Imana. Tugomba gutera akamo abanyagisagara tubabwira yuko umuntu tuzofata ari kara kongera muri ano mashugwe ni ukuri uburongozi buje mu camanza. Twagomba tubasabe ibituko turakora babikorere no mu makarite yabo babikorere naho baba babikorere naho bakorera hamwe byosanga ahantu hose hasa neza ahantu hose hasukuye ahantu hose hakadije hama turashimira cyane nyine icyubahiro umukuru w'igicacu cy'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye kamwe adasiba guhunga cyane kudutera na cyane cyane twe mu rwaruka uno munsi turiko turakurikiza ibiganiro yaduhaye n'ibyigwa yamatwigisha hama tugashimira no kubisagara cya Bujumbura kuko aradushikira muri bino bikorwa uno munsi yafatiriwe n'ayandi mabanga mugabo iminsi yose twama turi kumwe nawe kandi urwaruka turi nyuma yiwe urwaruka turanamukunda kuko iyo avuze rimwe twumva inshuro cumi hama tugashimira n'ibakobu kuko twarababwiye ko ari amashugwe hari imbuto zimwe zimwe dukura hanze hariho ibikoresho dukura hanze usanga turakeneye abadufasha turakeneye abadushigikira bakobu yaradushigikiye cyane tugatera akamo n'abandi bose yuko badushigikira kuko ibikorwa ni byinshi kandi turifuza yuko kuko ama tubikora gushikaho tuzobona igisagara cya Bujumbura gisa neza cyane hama tubona igisagara cya Bujumbura tugejeje amatwa tuzogenda no mu bindi bisagara ari igisagara cya Huye cyangwa igisagara cya Gitega hama tugatera n'akamo urwaruka aho biga aho bakorera yuko boba bafatiye ya mbere mu bikorwa byerekeye isuku no gusukura na cyane cyane no gutera amashugwe kugira igisagara cyacu igihugu cyacu kibe cyiza kurusha n'ibindi bihugu byo ku isi. Imana ibahe izagire cyane.